bimenye ndagukunda bimenye. Tacho. Mbo sasa uya musore. Ya yesa ke isho boy ke jifabi nkuko mubibona imisi yose nitore mike. Mukabona mfashe akantu umucyome yakongira nkora umuti ni KG Fabi uno munsi nagendeye umusura ari karabikora neza mu muziki w'u Burundi niba abana baki bamwe ariko bagerageza kuduza igihugu cyacu cy'u Burundi ntako batagira mu nyandiko mu kuririmba ubona wose undi ni Young Swing umwanditsi w'indirimbo nyinshi zagiye zikundwa ndetse n'abarigende bagaposta bakavuga amajambo menshi kuri uyu musore nyine mubona bro turakora mu kije
aramukije
mura mezi neza
ameze neza
turashobora kwisubiramo wowe nyene izina bakoze kwizina rya
jenitwa Young Swing.
Young Swing numwanditsi mwiza agerageje gukora byinshi nubagikora ariko yagira cya mu mareba atandukanye turamwibuka kera kiri kuwe na ba Esther Nish naba ntihenze
yego muri Hope Talent
ya ndamuzije akiri muri Hope Talent kuva kera ariko no munsi ashya mbona umengo ya VTS sinzi bro na mahoro
ni mpore suku vetera
ya
wapi
none ko mwabuze
bo iyo uri mu rugendo iyo uri kurategura ikintu urabanza ukibika kwanza kugira ukizane cya cyagenze neza pana kuzimana yugomba yugomba sohore nk'ikintu ufite ni nk'inzimana rero ndinze sohore ikintu nyarutse arimo usanga ndabazaniye nk'ibidahiye reka rero mbanze ndabitegure haba ndabazaniye imeze neza
ariko Young Swing uno musi turakumengo ya veteye no kutuveteza abakunzi biwo baguma bakomendura ntumye ndamugerageza kumurondira by phone ati fuke tushobora kubona tukayaga numve ivyo waho bigeze ariko cyubwangira cyo mengo ya veteye none sasa ntubona yuko mengo uriko usubira inyuma kubikorwa ari kurakora bivanye naho wari ugeze kuri kumwe na ba Esther Nish
bon gusubira inyuma sinubwo ngo nasubira inyuma komtere gusubira inyuma kwanje nuko ntayiko ndakora nanje ngo nje mu CP imwe nabandi ariko ibikorwa byo ndayifise gusa naje ndabona ko hari cyahindutse kubera nayo nazi imyumwa ya munini ariko undaje ni ibikorwa byinshi ndabateguriye ngo ndabasore igikorwa cyiza na video numva bizagenda neza kandi ndabyizeye ko kizo bazogishima kandi bazogikunda inzimano nziza
mbo atubwiye ko adufitiye byinshi ari karakora na kwata ashyaravuga ati ni nka bya ubizosa biruta bya bindi yakora kera ubu ni mushasha sasa kera twa tukuzo uri muri lebo uno musukura ugato kiwawe cyangwa ufite management
bon sinzo ko nabivuga gusa ndiko ndafashwa na Mirire Makers ego
peneri kamikaze
kamikaze ego niwe ariko aramfasha nyene nko muri timu yawo nyene bakora afasha Mirire Makers ni iri kiramfasha ego
Mirire Makers namba tari banga winjiye kuvajyari
bon sinova ninje kubera si nta contrat dufitanye ariko nibo bari
uri kurafashwa basi batangwa gufashwa na Mirire Makeup kuvajya
kuvuga itangura novuga kari sinibo kigihe gusa sinibo kitarika ariko gusa nta gihe kinini kihaciye kubera nyine nta gihe kinini Mirire Makeup stanguye gusa Peniere Kamikaza sanswa ari muri kano gakinara kamenyereye n'umuntu amenyereye isiriko iturimo yego
sasa azogufasha kuri audio gusa cyangwa azoshiramo nakaboko n'ukuboko murambara sakaboko n'ukuboko azogerageza gushiramo kuboko no muri video yawe boss
bon ivyo sinzi ko nabikubwira kubera ivyo numva umenga ni nka vie privé n'ubuzima bw'iwacu yese
oya ariko nka twe bwamenyesha makuru dutegerezwa gukora ibintu abafani badutumye kugira bamenye byinshi kuri wewe ni ibintu uzokora twebwe nyene
twarahashitse gusa nyene je nagomba niyandikishe gusa kubera byahuriranye hari ibindi bintu ndimo byamfatiriye cyibica biba ngombwa kubiheba yego
ariko igikorwa wacakiriye gute umaze kumva ko
byarangyoheye cyane navuze ati abo mu Burundi turavuze abantu biyumvira ibintu nk'ibi ati kubera nkabya bifise nk'abantu babarije ndi bari mu aka gakino batumenyerere bamenyerere ibi amasiriko menshi twe tutazi kubera nabo nkina narabikurikiranye kuri izo sosi nabigishije ibintu byinshi tutayituze bigya rero hoza nk'abantu benshi bafise umutwe bakuguruka nka kujya benshi twahakurira ibintu byinshi tukahigira ibintu byinshi ugasanga turateye imbere mu buryo tutazi
ya bakozi ba Kiyago Media TV ni Young Swing akubwira ati hoza abantu nk'abirisha nk'ibatatu bafise ibyumviro nkabijya twotera imbere tukangukira byinshi tutari tuzi tukamenyera byinshi tutari tuzi sasa Young Swing hari utubazo duke nkunda kubaza nje ndabaza fr mbare nzo kwa mambaza kugira amenye byinshi ngira ndakubaze utubazo oya utubazo dushika kuri dutatu cyangwa tubiri reka utangure muri game yanyu murimo
yego
ni indirimbo zibiri imwe yabaye hiti ku radio iyindi nayo yabaye hiti ku marizo sosio n'iso ndirimbo zibiri ni hehe ni hehe wumva ikwizogera kure bivaye niki giye turimo
bivaye niki turimo
ya imwe yamivuza ku radio igihe cyose ama radio yose iyindi yamiri yabaye hiti ku marizo sosio za WhatsApp Facebook yo byasaze YouTube ha
nkaje ku bwanje kinko no vuga yagi
basi ikibazo gitomoye ifise kwa ama views menshi YouTube ariko basi ku radio ntivuzo ya iyo ndirimbo ni ndirimbo yamivuzo ku radio iyo ndirimbo ni yabaye hiti muri sosibi
bo muri cyo gihe bibaye hiti nje nko kuri jewe je no vuga kari yo kuri rezo sosio kobera iyo ama views kuraza gituma mvuze kuri cewe ariko besho bavuga ngo ni ku radio gituma ndayivuze mwaje gituma nubwo kari kuri YouTube kubera YouTube cyambere ufate ayo bavyizi ntiyarabwe n'abantu gusa uca wumva ko bayarabwe n'abantu bakure kandi muri ntidukeneye ko abantu bazoguma haba barije ndi bacu niba mfite ufatira akaro ko barije ndi harabusanga bafise ama hitinga aha mugaho usotse nzengo ntibanamunze twe dukeneye abantu bazoduserukira bagasohoka hari hamwe tuzoshika twe gushigera hajye bageze badahama twereke inzira ya hari yabashitse
ibibazo n'ibyishye kwa KG Fabe no baza bugacha bukiraho no mubaza ati sasa kugira umuziki uhanze umenyekane mu Burundi warishikanyeyo nitegeza kwishikana nawe ni huko umuziki w'u Burundi utamenyekana hanze kubera iki umuziki w'u Burundi utashobora kumenyekana hanze ariko umuziki w'abanyamahanga akaba ari wama uvuzwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi sasa nahanye kwikebuka huko byose nitwe tubigira biva muri twebwe yung swing hari akandi kabazo mu buzima busanzwe ngira ndakubaze o donc urafise umutantie wawe nyogosenge
yego ndamufise
namuyomba wawe
yego
umwana wa senge bamwita mu byarawe umwana wa muyomba nawe bamwita gute
Mwana wa senge bamwita mu byara.
Yeah. Mwana wa muyomba wena wo mwita gute.
Oh yeah.
Bakunzi bakya ku media TV. Ku baneratwe. Umwana wa senge bamwita mu byara awe, umwana wa muyomba wawe yitwa Oya. Niyo yishye turose.
Oya ntabyo nzibye. Oya bamwita gute we?
Ndakubazumbaze.
Oya, byacana niye nawe byeme mbira kugira ndakimenyere.
Okay, a domicile bakunzi ba Kiyago Media TV akandi kabazi kuri Yungi Sun. Ni mu vyarawe nyene. Mu vyake kwibutse.
Hey, ntacho narinzi bre.
Bakunzi ba Kiyago Media TV akandi kabazi.
Mama warukinze.
Akandi kabazi kuri Yungi Sun. Mbe uva ibujumbura cyangwa urugo?
Mbo, je sindose ndumunyagisagaraje. Nakuriye mu gisagara ariko sindumunyagisagaraje mvuka urugo.
Sasa ugiye kuraba umuziki w'u Burundi ruguru ku mwana ari karakora neza ari ruguru n'uri kakora neza ari Bujumbura ho bari itandukaniro
buri kakora neza
muri mwigeme ari ruguru
eh
n'undi nyene